cyane
ushatu siku no pe vimeno munsi
ego igikorwa cy'uno munsi twakitiriwe twakitiriye IFH Impano Contest ni ihiganwa twatunganije mu ntumbero yo kugira ngo turabe amatalent abana basanzwe bafise apayo kuba bariko barakina umupira w'amaguru hari izindi mpano zinyegeje inyuma yabo dushaka ko bazivyura kugira ngo zizobafashe mu buzima bwa misi yose mu byo bazoba barimo mu byo bazoba bariko barakora naho bazoba bari mu myaka izoza
Satuzi ko muzamufise na nabakobwa migwe tandoke abakobwa mwe no musango twabonye bimeze
Ego imigwi y'abakobwa nkuko namye ndabishikiriza kuva mu myaka yahera murazi ko dusanzwe dufise ikibazo cha terrain kibazo cy'ikibuga kugira ngo dushobore kwankadra abana bose byoroshe kandi namwe muratembera hijya no hino muragaragara kubona yuko ibibuga byinshi usanga biriko abakobwa benshi biriko abahungu benshi ugasanga abakobwa nta mwanya baronse benshi kugira ngo bashobore kugira entraînement ico kintu nagishikirije navuze ati kuko mu misi iri imbere muri projet dufise muri football helps turifuza kuzokubaka centre ya association football helps iyo ni twamara kuyigira bizodufasha cyane kugira ngo ya migwi twahagaritse mwari mwari twarahagaritse musubire kandi muyibone kuko yaba abahungu yaba abakobwa bose nabigihugu kandi murazi uko mu butandukane bwa tutu sayinitse hamwe kugira ngo tubane duteze imbere igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi
cyo kutubwire icereke itandukane hagati ya competition hamwe na kino gitego
Ico kibazo cyasinzwe ko nagitahuye neza. Itandukano riri hagati ya competition ya football ya tournoi ya football cyangwa dutegura yaba mu Kabezi yaba no ngaha mu gisagara cyacu cyiza cya Bujumbura ni iki ni kugira ngo twasanze muri bajya abana benshi bari muri football helps murazi ko bari mu myaka ni abana bari mu do 15 donc ni abana batarakwiza imyaka 15 ni kuvuga rero bamaze kurenza imyaka 15 twagiye gusanga abana benshi bacha baye ba football bakiorienta mu indi domaine mbuga kubera yuko dushaka ko abana bazobandanya bakura bafite akaranga mutima ko gukunda igihugu bafite akaranga mutima kubumwe bafite nakaranga mutima ko gushigikiranira mu butandukane bwabo nico gituma twaje kuzana iri higanwa kugira ngo nabo nyene tubandanye tubashigikira abaza kuba abambere uno munsi tubereke yuko atari football gusa shaka kubateza imbere cyangwa kubafasha hamwe n'ibi bindi basanzwe bakora babigize neza bakabifatikanya n'ishure ari kintu cyiza kandi kizobafasha mu misi iri imbere hama iterambere rirama rikabaza ko rikaza no ku miryango yabo n'igihugu cyacu kigashikira Ego ni kwa rukwinezereza gusa kwa rukunezerwa nivyo ariko byose byari bifatanye kwa rukunezerwa hamwe niyo projet dufise kugira ngo dushigikire aba bana ejo bazoshobore donc kubeshwaho n'izi impano basanzwe bafise a part yo kuba bariko barakina football ego ego suivi tuzobagirira exemple ya mbere muraza kuraba hariho abana bagaragaje impano yabo mu kuririmba twarabafashije barashobora kujya muri studio bararirimba hama uno munsi naho turaza kubaha amakaye tubahe n'ama certificat tubahe n'ama medaille ni kimwe mu bintu bigenda biributsa kandi bishobora no gufasha gutera intege umwana aha bari hose azoguma yumva yuko afise ashigikiwe muraza kuhagarika wavoma kandi uwo mwete n'uzomutuma yishikana no kwitera mbere rirama ku byo gukazo kwamabona ko icyazi icashoboye ari ikintu cyiza cyane
abantu bwe ni cyake ni mutegekanya ko tubona muri shira hamwe narijya ishira hamwe ni rimwe muriza gufasha ibintu leta iba idashoboye kwishoboza ni cyake ni mubona mu ngene mu kwe kwara ku byo namba ile leta izo cyane sibyo gushigikira runo rwanda rwanda
ego nkuko namanda bishikiriza burya leta n'umuvyeyi kubona nga turi kuva mu gatondo atanu mwara komereka cyangwa ababare ni ikimenyetso cya mbere kwanza cyerekana ko hariho umutekano kwiri hari umutekano umwe wese arashobora kwishira akizana twebwera kubwi wacu je ndavuga ko leta dushigikira peut-être gushigikirwa umuntu wese abantu tuvyakira gutandukanye hari gushigikirwa ku mutekano hari gushigikirwa ku mpano umuntu abafise hari gushigikirwa mu buryo hari gushigikirwa kuboneka ariko ikintu cya mbere no hamagara abantu bose baba bafite impano nuko d'abord babanze bakore kuko hari abantu benshi bafite impano ariko bacha bicara bakarindira yuko hagira ishira hamwe cyanke umuntu kanaka aza kubashigikira ifoko bakora berekana ico bashoboye gutyo based ku kintu bazoba bashoboye nabo bazoshaka gutera imbere na France niyo saba yashikirije iki kintu ndibaza yuko nigihe ava iyo yarari ruguru twagiye kumumenya ari uko yabanje guhaguruka arakora arabanza agira ama competition gucyo arashigikirwa mwarabiravye no mu bihe bitandukanye yarakironanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu yarashowe kuronka sponsor ivuye muri Brarudi aratunganya amahigano atandukanye ahubwo rero leta ni jewe leta ni Francine niyo nsaba leta n'umurundi wari wese ahari reka mu butandukane bwacu dushigikiranire gucyo tuzoshobora guteza imbere impano z'umumwe wese uko umumwe wese azoba yiyumva kandi ashaka yumva ashaka gukora yongereza n'umwete kandi bizomufasha no kugira ngo ashike ku iterambere rirama murakoze ego nkuko na mana bishikirije amande yanje murabona witwa Simon Haller ni umwe mu basanzwe dufashanya akabava mu gihugu cya Autriche nibo badufasha cyane cyane mu bintu by'uburyo yaba uku kubona umubona twambaye tuberewe yaba ibifungurwa yaba ifana mwabonye abana banyoye nga ikintu cyose ni 100% Football Left Foundation ikorera mu gihugu cya Autriche kandi ibi bikorwa dukoze uno munsi si ibigusa kuko turafise ubundi mugambi tuzokora mu kwezi kw'indwi aba bana uko mwabonye uno munsi haje twari kuzi ko twakira abana 500 ariko uno munsi haje abana bagera ku 400 ni ukuvuga ko aba bana 400 mu kwezi kw'indwi tuzoshobora kuba amakaye bose hamwe donc tubafashe bateze imbere impano basanzwe bafite zitandukanye gukina umupira w'amaguru n'izindi twabonye hamwe no kwiga kuko murazi yuko burya igihugu kidafite abantu bize ntigishobora gutera imbere reka bige ikaramu izo bafashe n'ejo kugira ngo bashobore kwishikana ku iterambere riramo murakoze ego intambamye ni nyinshi intambamye ya mbere twahuye nayo narabishikirije twararonse uburyo inshuti zacu zo muri Autriche bari barifuje yuko tubaka centre tukagira terre nziza ariko nivyigeze bikunda twaradodoye hirya nino kugira ngo dushobore guhabwa ikibuga hama nabo badufashe uburyo tugire centre nziza ifite terre ya synthétique tugire ibintu byose kugira ngo aba bana tugire na salle kugira ngo ibi bintu byo kuza gusaba kubazana ngaha kuba deplasa koga ama mayo ama ibirato turonke nahantu tubibika bikaguma biri safe ico ni kibazo cya mbere twagize kugira ngo turonke ikibuga nabo bazana ubwo buryo bwo kubaka ariko nizera yuko ico kibazo tuzogitorera umuti gushika nko muri 2023 cyangwa 2022 tuzoba twamaze kugira iyo centre yacu kandi nizera yuko bizodufasha cyane kugira ngo iyo ntamba myambere iveho hama intamba mya kabiri niyerekeye donc ukutaronka ingene ibintu byinjira mu gihugu donc ukutaronka ama materiel turonka ayo ma ballon ayo matches na exoneration turonka nayo nyine yatubera intambamye biratuma abana bose mubona niyo muje kuri entraînement canke muje mu match yacu benshi usanga atabirato bambaye benshi ugasanga ntibikwije ariko ndizera ntagekeranya yuko mu minsi iza byose bizokunda izo ntambamye ko ari zibiri zikava mu nzira hama bikadushoboza kugira ngo tugume dutera tuje imbere akajambo namanterera ababyeyi ndashimiye n'ababyeyi bari ngaha mwababonye bamwe batandukanye baje gushikira abana babo nabamvuga iminsi yose hagiye uhagarikiwe n'ingwara avoma kandi ngwiyanka kuzimira irabira umaze kubona umwana wawe akweretse impano akweretse icyo ashoboye ni ukumushigikira ni ukumuba hafi nukumwereka yuko ivyo arimwo ari vyiza nurindira yuko resulta zizoza kwereka yuko ivyo yari arimwo ari vyiza numujye umutima nimba yagiye gukina umupira mushigikire nimba yagiye gutamba mushigikire ariko nawe nyene mubafasha kugira ngo bashobore no kubandanya biga kugira ngo ntibahagarikire amashuri mu nzira bibaza yuko peut-être bamaze kuba abastar bamaze gushika ku cyo bifuza ariko bagaguma babagarura bukebuke kuko hajya igiti kigororwa gikiri gito hama ikindi nacyo nuhamagarira ababyeyi nuko apaye yo kubafata mu nda boza baragaragaza bakurikiranira hafi abana babo baraba icyo bashoboye murakoze. Murakoze.